vema dogi. Lepia mwenye, sikia hii. Walini na chikwea. Yaya kambwa, mheshimiwa yaya, mzee wa lazi. Don't touch him, Jimmy, no. Wanna follow, go in, don't see a man in the...